8 7 6 5 4 3 next change.